Hoi nō rei te iwi kei te hui ngā kai kaunehera o te hiku o te ika i tēnei wā tonu nei. Ki te whiriwhiri i te take e pāna ki ngā rohe pōti Māori ki roto i te takiwā. Me te whai a te kaunehera i etahi tūru Māori motuhake. Kei waho i te whare o te kaunehera o te raki a Harata Brown e tūana i tēnei wā. Nō reira Harata, heaha ngā whakamārama o te wā mo te hui kei muri i a koe.
Tēnā koe, Scotty, ai, kei roto a hau i te rūma, kei waho mai o tērā o ngā rūma e hui nei ngā kai kaunihera. Hoino, ki pai ana tēnei rūma, tērā tū o ngā rūma e hui nei ngā kai kaunihera, me tētahi horo i te tāngata. Kua tai a tinana mai ngā mana nui o ngā iwi o te tai tokerau, mai whāngarei, te terenga prāua, tatū mai ki Ngāti Hine, Hokianga, Putātū, ki te hiku o te ika. Nā runga tonu i te karanga a te kai kaunihera Māori a Moko Tepania, kia tirohia anotia ngā turu Māori. E ahua tuana ki te ana o ngā raiona kia huripea te aro ki ngā turu Māori.
Nō reira, koi a kea anō takumahi i tēnei rangi, he haka mana i te tiriti mā te haka hoki mai tēnei kaupapa ki te tepo o te kaunihera.
Nō te marama o mai he ka mana ngā ture haua te kāwanatanga kia kore e huri te mana whakatau turu Māori ki te pōti.
Te panoni a Minita Mahuta i te ture e meana ka taia e te marea whānui e rima paihiniti noiho o te marea, tetahi i hakatau a te kaunihira kia tūturu Māori te tīni. I haratera i te tike i te mea horekau he wāhi i roto i ngā tūru auraki ki te pēnane.
Ka aroha atu ki a rātou. E whawhai ana ngā mema o te kaunihira, e tihi o ngā mema, kia whakaturi ai te tihi tūru, engari kāre e aro atu ki tī rātou. He wā anō pia, mā rātou he wero atu ki ngā kaunihira me āta whakaaro.
Ki te tiriti o te kai kohe rongo ai ngā hia o te haukāinga.
We haven't got a manga in our, one of our councils today. We need that Māori voice in there, dear.
Just because it's great to have a bit more of a Māori input.
Deep-seated issues that we've held for years. We need to get those sorted, and if we can, maybe we can move forward together as one people. But right now, we can't because the Pākehās are governing everything, right?
But they're here living with Māori, they come to live with us, everything should come back to Māori.
Me te manako ia ka whai te kaunihera o te raki i te kaunihera o Whangarei, te kaunihera ārohe o te tai tokerau me te kaipara e tautoko ana kia whakatū tūru Māori.
Kia pono ke ahau, ka hore ahau i te mōhio i tēnei wā, tai atu ki tēnei hui tatanei, e mōhio ai ahau, engari e mōhio ana hau i tuku kē mātau i tētahi patapatai ki ngā kainoho o tēnei rohe, ki te pātou pina raini i tautoko rātau ngā tūru Māori. Waru tika koni atu i te waru tikau pai hene te rātau i tautoko i tēnā. Hātia rimarau noiho i hakahoki kōrero mai.
Ko tā te tiriti o Waitangi ka whakae ki ngā rangatira Māori te tino rangatiratanga o ō rātau whenua. Ka o tipea i te tūru Māori te whakamana i tērā, aini ake ki te ae. Anā, i tēnei wā, i rongo mai ana kautau, e rere tonu ana ngā kauhau a ngā kai kaunihera i tēnei wā, e rongo ana hoki i te āmai mai o te wā kāinga, o te hunga whakarongo i tēnei wā. Engari, kua tūke ngā māngai a ngā iwi, ki te whakawhāriki hea o rātau whakaaro e pāna, ki te whakatū tūru Māori. Nā te nui o te tautoko pea a te hunga Māori i konei me te tai a tinana mai, tērā pea ka huri ngā te aro a ngā kai kaunihera tēnei wā. Engari, taroa ki te wā, ki te ai. Engari, ki te kore, ka hore e kore, ka tūtū te puehu, nā te mea ki pai ana, tērā rūma, tēnei rūma, me tētahi atu horo i te tāngata. Scotty.
Tēnā koe, Harata, ka pai hoki wēnā whakamārama, e mihi atu ana ki a koe e te tuahine. Kia ora rā.